cyari ibitini ya fayeri nano afana mu mushuko nasa neza dore nka kana